ungekuwa fulani, maybe ungekuwa romantic, maybe our love would be like Juliet na Romeo. Ungekuwa na vipesa, vipesa tule tutosheke, tumaskini ndio tatizo baby.
Maybe it's true, maybe I'm dreaming, maybe I'm the one.